Zukumoyo takatifu Zukuikashe mbisa Okoye shawiza shako Umbyoyo ya abana bako
Thank you.